Yare corona virus no se se ni aba ma betena na ne e ha adwen kese kwa ne e yese enye yare ni din na na ehu ne mum e ehu a abo nipa bebre no eno na ama se se ehu nsem no aye deja na nso ne e sere ne se e mo bi aye mu en hyehye ne bebre fi se apom dia so ye no e de hyehye bebre egu akwan mu a ebeboa na yare e fe ne se corona virus yi yetumi apɛ ne poma esibre no kwa sem ne se abo a wode eba no ye mfia ni ehu no oye yare mo anketin bi na ni din pa de mi twenty a e beka ne se e ye SARS-CoV-2 a severe acute respiratory syndrome corona virus type 2 sa abo we ene de yare a ye fe ne se corona virus disease no e de e ba corona virus e kwa ye e fa so ba in fact ya tetin sem bebre e wo social media so ni na e ke ka ho na mesre se yare ni di kan nye enwanse na enede coronavirus eba matesa na ma wi nanso enye na de ba enwanse na betumi de yare afodo bebre aba edie nanso aboa ode ba no pa no eye ne ye fe ne se SARS-CoV-2 a ye kan se eye virus na kwa ye efa so no eba no edie e mode of transmission ye se yare no eye through droplet spray ana esan airborne chere se eye ewo mfunamam enti se obi akome ekoni mu a ana onya sa yare enti se me na me wo bi na me bɔ ewa ana me nwansi egu abɔnten a saa de na ba abɔnten no enum na yare mo ane wo enti obi foforo bi a ɔno so bɛ home akɔ ni mu no na se nipa na nya yare ni bi titru pa na obi a ɔbɛn wo within 1 meter so ho enti saa nipa no ɛbɛn wo wo gu nso na nwansi gu nso a na yare mo ne pia ba abɔnten na ɔno so ahome akɔ ni mu ɛne yɛ kwan baako na ɛtɔ so mienu ne se e bia na nipa ne men but ma bɔ wan na gu mi table yi ɛso yɛ mpepa aso enti yare mo ano aka ha omu da so guso omu ye enti so obi ba na ode ne nsa ba to table yi so a na apeke abo ano na abo ana ka ne nsa se wanya sanitizer an pepa ne nsa ana se wanfa samna ni ensu a running water an kokoro ne nsa ye ka running water se ensu a ye hwie gu wo nsa so an kokoro ne nsa e mo ne da so wo nsa ho entu nya de kɔ wanim pɛ na se wo kɔ home abo ana eden aka omu ana wanya kwan awura ni pɛ dwa ni mu enti we ni kwan a enipa ne betumi ade afa so na wanya yare ni bi en se okane sa dia ene na kire se wo handkerchief empo no obetumi de yare no asai obi ama na yie fi se wo gbo wa agu handkerchief no sa handkerchief ya na wo san e kwa aso de mu a wo kwa pru mu e de ye hosana hallelujah hosana hallelujah na afei e mo na xase e spread e ma enkofo ne se enti na yes fa se anka be ya ye nyusu tissue paper emu ene de wo wa no gumu wi ya wo da to dustbin mu ana se nwe nsi bu mu a wo da to dustbin se be ya wo san ko nyusu emfa nye ade foforo e ma obi nso enkonya bi na se wo obi nso na wo yesa ne ma we nyina wi a wi ya no to fa sanitizer sa fa paper wo nsa yare ni e wa ahyenso de se de yare foforo na aka ni nyina wo ahyenso de no se yare mo ne ba woni padua mu a acha ye enna be 14 days e ko no be sha se se wo da ahyenso de bi adi e wo ni padua ni mu ah ahyenso de di kan no enipa no ho be hye enipa no ho be hye ye se wo nya fever e se ahoshie afei enipa no ebe bo wa bo wa bo no wa no ba bo nsa ne bo ehyehye no afi na asede omuni mu aye ekuru kakra obi ono ma bo nsa de hinu so eso ni nsu ne home no ensho da ensu so papa sa ahyen so de we no mu na ye yare COVID-19 no ne ahyen so de we na ye na ahyen so de nti ahyen so de ni ni nti wo ku sa ahyen so de we se no mu bia ne ye kwe ne se enye se omu aye mu hyehye wo na oma ohumene so se wokɔ ayarsabea daabi enkwa ayarsabea ansa ne yɛ pɛsɛ woyɛ ni ɔn sɛ wokɔ akɔfo kaa ana ebia moto ana pragia na ade akɔ ayarsabea enipa a motete emu no sɛ yɛnya hu sɛ wonya yare bia na sɛ wonya nya yare ni bi nti ɔmo ahumene so ana wokɔ na afɛ doctor fo akɔ hwɛ ne hu sɛ ɛyɛ bia kyerɛ sɛ ɔmo ɔmo teka mu nyinaa nso no ɛbɛtɛ ka sɛ ɔmo nya fisi wabɔ wagu ɔmo so ɔmo so de kɔ mu fie ɔmo abusua ɔmo so de kɔ saa ɔmo abusuafo ɔmo de kɔ ɔmo nanfofo ho nti afɛ yare mo sɛ ɛdɛn ɛtɛ me empo nhwehwe sa nkrofo ni enyina anye den enwie ni ya pese wo ye ne se obetena fie na apombia so ye de numbers bia ababa betuga na sa numbers no wafre went me amfre sa numbers mi kura obetima afre ambulance for number ye 112 no ofra onbe jo so na ne ho bia no omo ne wo aka so se onbe fie no omo abefa ho do ko hospital omo abebe fie ababa abefa e do akọ hospital numbers ni bi ni 055 22 another 22 004 055 22 22 004 and I say 005. With my friend, sir, numbers we. After with my friend, 0509 497700 0509 497700 O friend, sir, numbers we. I'm paying for the job, so now can you be a who I say you're the man, you're the amount. Now so I say I be far by our sabia. Before Abaya Sabia, I'm also when you're my answer. Miss Red and pray into an amount my hospital. I'm sure action should be any be ever open. If you say a doctor for me, a nurse for me, one car open. You remember China, any Italy, one more, or my jarry pan, or more immune system, an aquaphone, or pan, I ran a cool one. Miss Antino, Obaya Sabia, your mom, my jarry pie, I did your mark to go ever for. Into your bar, now almost in the Arabia. I feel Omono, Eba, Baby, where you are all the Arabian, Eba, and Chia. Sere wode nka ho bebre tena fi fre numbers no apomya shefo na beba wo nchen eno ba be di nkomo na bibia eto yesre enchia no enchia ne edutum gana an yeka ye custom ehun ye chia pa nanso nka sa brei mu die ye nyina ye ntie ne mpanimfo e kan ne apomya so ye ade aba no se anka be ya anka maye nchia ye nchia fo ye san to ye nsayem eno ane ye ka enchia betu de wano aka chiro bi se good morning good afternoon good evening after saying na sefo ba sa wode wo nsa eto wo bi nsa yemuno aha if you say bia na yar money bi ewo nipa no ensem na wode ababa ababa be ka onso onsa enu nti na e mampanifo e cancer ye bompa ye yegusua ye niam e hwese yare no nyina betumi abre ase enso mampani aka se ye ntototo niam mu school fo nko badwa na sefo nyina be na otwebe enan nti etu se e bid na otwe na ne de na se eja yehuwa nyankopon ya dom na yare no aba fo nye nti o mampani ka 28 days no ekere se ansa na yebetumi akasa yare no yekuno ana ye yefri ye manmu no je se bibia fren se incubation period no eye eda aboa no ba ni padua no mu no ekosi da osha se se o da ahyen so die no edi no a se 14 days se incubation period no se ye two successive incubation periods without a case e dia na kere se yare no ye ni bi e wo ye manmu enu ntina mampani ka se 28 days no enti ye train afia tin se 28 days no ebe so ne nya case biem dia enye na kire se yare no yetumi akon afi na ne ewo ho se yibia no yetumi ye slogan a ye di edi dwuma no eye se 1 for 1 1 for 1 1 for 1 no eye 1 person 1 sanitizer intine ye hwehwe se nka nipa bia ebe nya sanitizer ba ko anye bi nya ketwa se kura na ehye ho ba bia be ko bia no na ye ko se wonso ubi na afi wo di apepa nsa kama abra woni nipa ebenya nkita hundie ebiara ntino 1 person 1 sanitizer 1 driver 1 sanitizer adaba fo no yebe sere se mu benya sanitizer ni bi na mu amu yusu na mama mu meti fo no ensu bi se mpabaya anka passenger bia oba ba fo ka no no amia sanitizer yi kakra e de agu passenger no ensa so no de apepa nsa nsa kra na wura ka enu mu aden aba ba betena ase 1 rider 1 sanitizer pragia fo ne mu amu twi motorbike no mu nso mu hia se mu benya mo sanitizer na mo somo dia pepa mo nsa o passenger na o tena pride anim so woni bia mesere o mia o de ne kakrama no na ono nso emfa empepa ne nsa fi se yenim ba bia nipa ne free ba wona wona o manya nkita ho die wa cheche a wo mo sika bia wa kwakwa kusum sane ma we nyina ebeboa ama yare no atumi abre ase mobile money vendors mo somo ka 1 person 1 sanitizer no ehun ifi se enkofa ba mo hopa ye de nsa so sika mu e wo ho ne ne ka ho mesere mobile money vendor onso pe sanitizer ni bi efesi won chain brand brand no fa paper won sa afi obi biara obewura wo shop ho no biya no e mobile money vendor no onso ma ni bi no no onso mfa nya dey en paper ni sa kama sebeye na onfa yare ni bi ema eme sai won so afi stores and shops and offices are akanyinano e wose nya one sanitizer at least one sanitizer e ho no nje beka say one office one sanitizer ana one store ana one shop one sanitizer nipa ne de ne sababa be keka wo store ho ne ma ne ade a e go kwa on tobi obey window shopping keke no ko na wa baba de ja wo yare e ti ne se ne say answer no be wiram no ma na sanitizer ni bi on fa pepa ne sa ho nyina kama en hu se bibia eni ne ho answer na nipa ne be wira wo shop ho no ma wo wira e ho no eno ya ade a e ho ehia ye pa eyi afi ye nko mo a omoton aduane food vendors no mesrem ye maame mo baduma mo ye no eso ye ni mo na mo ma ye bibi e ma ye di enti ne ye hwehwe fi mo ho ne se onso mebo mo ho ba se be ye na enkofa mo so na yare ne emete ate se e wo ye ma yi enti ne ye pese mo ye eni wo a wo ton aduane no wo tete aduane nya wa na oso sa di sika no ke obi fofro ma ne nka wo na sa nipa no mo enji sika no ne dey e ma wo se be nipa no fa ne nsa enka sika no na onsan fa meka aduane no na wo a wo tete aduane de of concentration bi bia no e wo aduane na wo ye dey wo tete no eso obi ba to aduane a e ma nipa no mfa ne nsa enkyere enam a wo pe wo mo de nsa aka enam no wo ne se sisi so pega pega ehwe da bi enti fa nam no egusiv mu kama fa nam no egusiv mu kama se be a obi mfa ne nsa kan na se once na bi mpokura enko nko si so na ye nko banks in fact banks o hanyina apom dia so ye ye district health directorate na twa na mo yakoh no mo ADB Commercial Bank Adansi Rural Bank in fact e bebo ma ba so ma ya de omo e wo hand washing facilities kama e wa obi obeku ho bia no be ho ni sa kama inti e sre se o ko sa banks mu bia udru ho ma be hu se ye de rubber bi asi ho no mo e te se pipe no bo modin a se obe ho ho won sa kama ansa na we wura banking ho ho no e nyina e ye nhyehye ya e boa na ama yare e fe ni se coronavirus no atumi abre as aye.